Ndiri muntu ovutika kuposa anso anthu ena achemene amaganizira. Manifestese ndiri ovutika kwambiri kuti upite ku account yanga ukapeza kulibe londrama.
Atsogoleri, you're talking of 10 houses ndemu kuti ndinovutika. Maduza lokha lomuni ni nyumba no 10 zimene mukusungiramo anthu achikulire.
No, I didn't say that. Did I say that?
Mapanga reti?
Did I say that?
I heard you talking of 10 houses zimene mukusungiramo anthu achikulire.
No, I didn't say that. Sorry. I didn't say that.
What did you